Thank you. Thank you. بس
توشو
ها
سأشوفه.
Thank you.
明白嘞。
ngane nomshintshana mina ngibabawule ukudule nakwana kuyimuntu manje
Natasha, pause.
I do.